Baby jambazi, I feel all my pains.
I ain't busy love kweli, baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po.
Now give out.